Yes, bakunzi ba PITV mumeze gute muraho? Reka turamutse abari mu Burundi, abari muri Afrika, abari muri Amerika, mwama mudukurikira gatatu kuri gatanu kuri Peace International TV, kuri YouTube na Facebook kabisa. Ya nkuko muri kumwe na Moses Angelo abazana ibiganiro bimeze neza bya entertainment ndetse n'ibindi bikomeye byango duduze impano z'ugwaruka. Nkuko mubibona riri imbere yanyu, muri kumwe n'umusore mwiza yambaye neza akeye uri mu kanya muraza kumwumva uwari we akabasanzwe ari n'umuririmbyi, ariko kandi afise ikibazo, afise ubumuga bwo kutabona, ariko akafise impano imwinyegejemo nini kandi ihambaye. Kandi muramutse meze gute?
Hai na mahoro.
Yes, kumbure rero abatakunze bafata yuko urinde
abatanze tene gushimwa finesse.
Finesse karibu muri PITV uwimba gute?
Nakwidarezerewe sana, nibyo mugisha byikundiriro kuba mwanumiye, niba kwidasanzwe.
Cool. Yes, Finesse rero tumaze kukubona kuri Facebook aho wagiye muri competition yitwa The First of Singing Talents, eh sibyo?
Yeah.
Aho bari kubaririmba, tubwire mu cama k'iyo competition imeze gute?
Competition ni competition, turaba turiko turagana abantu bafite ingabire nyinshi cyane, turi muri competition nyine na mahiganwa. Hari uwo dushaka batatu ba mbere. Ya no kuvuga wabaye ari ama plus ahari. Yes, niyo competition urumva turi benshi gusa turiko turenderamo abantu batatu.
Aha. Rero umaze kujya muri competition kandi nawe urumva yuko ikibanza cya mbere uzogitahukana. Rero abakunzi ba PITV baravuga ati Finesse twumve akadwikiwe akantu uririmba gatonya gusa kugira ngo ubanze ubaryohe.
Akiri ndiri mboyanje endiri boyu rokondo mwabisi mfisa majambu nuvuga ingamu muti mawazi wa kire amasiwe. Thank you.
thank you. Nuko Finesse urakoze cyane. Kumbure rero uramaze kudukishizaho gato. Yes, bakunzi ba PITV mwamaze kumva Finesse wari we akaba ari muri competition The First of Singing Talents itegurwa na Pastor Arsene n'abandi bari kumwe muri uwo mugwi. Ya Finesse, tugire rero kugira ngo wiyumve uko wajya muri competition byatangiye.
No kuri brame manze gushima brame ko ari abantu bagifite umutima gushikira abajene nkatwe bakwemera ko brema ko bagashobora kuyiriza ubusa pemporte ko bari mugaba kuba ko ashobora gufasha abajene cyenye ibyo babona neza aravuga ati wow haracari abantu beza kuri iyi isi. Brema kandi no kuri bumve ko nshima cyane nanezerewe nkite niyandikisha byihuse ntazu yaje basi.
Iyo competition rero wayumvitse gute kugira ngo utangure kwijamo kumva ko wojamo?
Barabimbwiye uko deja jese na numugenzi fise yabimbwiye ngo atari competition nibuza ko nawe jam ndavuga ati wow merci sana chantera ngenda ya.
Kumbere rero tugatse mu mateka y'ubuzima bwawe usanzwe ufise ubumuga bwo kutabona, kumva yuko uririmba iyo mpano tugire mu camakirya kujya mu gutu
bo usanzwe je natanga kuri mafise imyaka itanu senka nari mu bintu twa louange na adoration kujya kuri samone ba Marie Grise mwenye nkareba no muri bana hamwe bitwa muri Sunday school. Bo novuga ko byabaye byiza mba nakuriye muri groupe de louange nkaririmba nkaririmba ku byo kuva nibuka ko concert ya mbere natanga ku jam 2013. Ya none novuga ko natanguye bwa kujya imbere y'abantu ma concert nkashura bakumva performance yanje. Oui.
Akumbure rero tubwire ubuze ko watanguye kuririmba mu ma Sunday school mu ma église ndetse n'ahandi. Kuba takuzi rero neza baravuga ati Finesse ni umusore w'imyaka ingahe
yiza amashuri ameze gute? Wa Finesse uvuga akiri umusore akiri muto cyane akiri muto vraiment nibaza ko arenze imyaka mirongo ibiri tumugabo niba uri buri ni nka 23 cyangwa 22 ans uko yahama yarize hama arabona ngere bo avuga ati jewe ngegeje kuraba amashuri yanje ariko arangura mu mutwe ikagere mu kintu bakiri facilitator w'uno muziki. Ya
wabuze ko muziki watanguye ukiri muto, uyu munsi rero urigenga uri muri band imeze gute?
Ndigenga mereta kuyivamo
band yanjye ufise amaze gusohora
ama finance naraboneka gusa zirahari zuzuye zanditse
akajambo kanyuma ni iki wobwira abagomba kuzo gutora?
vyo kuri vraiment ndabasabye mu honore mu honore muzamukoze ya vyo kuri je ndabasabye ko vraiment nina nivyashika ko bizumva ko ndayitwaye imbere vraiment biri imbere ni byiza gose vraiment mugere mukorega ajya gapartage hano ndafise na matike just munifuza ko vraiment ashaka kunshigikira agashura kunshore twa ticket panje ashaka gucaca abaca kwa mama byose bikagenda neza n'amahoro menshi
akajambo kanyuma ku bakunzi ba PITV nakanye
ndabakunda cyane duhurire demarche muri competition.